gosh, look at that.
Wapige picha na wala wapi ese. Nikutoa mbali.